Ekitongole kya UNDS gwabeetaze basange ku Jesco Beauty Center shop number KS16 over Gwanda Shopping Mall shop number TS08 gw'omusuubuzi bakubire ku 0706-64-1999 over 0782-68-1408 Musawo Jesus Soap, embrace your natural beauty.